Kia pere ake te titiro ki te hā kinekina, hei tēnei rā horoi, whakanui ai te futupōro Māori o roto o Otākau, ki tētahi tau whāinga whakangungu pūkinga me tētahi ngahau whakakotahi I ngā ringaringa me ngā waiwai o te toru tekau tau nei. Hei tā tētahi o ngā kai whakahaere a Raymond Te Huki, kua tino tipu te futupōro Māori I roto o Otākau, mai te whakatōnga o te kākano I te timatanga o te ngahuru tau waru tekau.
A lot of Māori came down to work in this region. They came down through shearing, a lot of the freezing works and that type of thing, and bring a lot of the young family. What they decided was, well, we'll do this rugby thing. It's a way of just bringing whānau together. So, yeah, we've come a long way. And the good thing is we've now got our young ones, our colts, and we're also supporting our women's rugby as well, which is good for us.
Ka whakangungua ngā pūkenga o ngā kaitākoro Māori whai pitomata o te rohe, mai te tekau karaka I te ata ki te wainganui o te ahiahi o tēnei rā horoi.